Iyi ni radio BBC gahuza miryango. Ivugira I Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Saa 10 n'igice ku isahamuza amakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Nina Iradukunda. Dabahaye miliyoni ikaze bakunzi ba BBC gahuza miryango, izi ni ingingo z'amakuru yo kuri uyu munsi kwa gatatu, itariki 11 z'ukwicenda mu 2024. Donald Trump na Kamala Harris abakandida b'abakeba mu matora y'umukuru w'igihugu ategekanyijwe mu kwezi kwa 11 muri Amerika bahuye mu kiganiro baganira ku migambi n'imigabo yabo aho byagaragaye ko Kamala Harris yavyifashamo neza. Bamwe mu Barundi barangurira imirimo mu mahanga bitaba diaspora baranegura ingene batoroherezwa iyo baje gutanguza imigambi y'iterambere mu gihe mu gihugu cyabo cy'amavukiro.
Maze hafi mahinga biri hano amahera y'amadolari naza ndungika kugira ngo nzoze gukoresha umugambi na n'ubu sindayaronka bahari ifishi bambare ngo nuzuze narayujuje ariko na n'ubu amahera sindayaronka.
Nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite mu Rwanda hategekanyijwe amatora y'abasenateri agomba kuba mu cyumweru gitaha bafyihe migambi.
Tuzarushaho gushyiramo imbaraga muri kwa gutanga ibitekerezo byubaka igihugu bishingiye ku bikorwa guverinoma iba yemereye Abanyarwanda.
Tubafitiye n'ikiganiro cy'abagore. Ibiganiro biyobowe na Fenang Gakwaya. Idoni do yivyo vyose ni mukanya siri yake muhawe nayo ari muri BBC in Nairobi aje kudushikiriza amakuru avugwa kwisi.
Igipolisi cyo muri Malaysia kivuga ko catabaye abana barenga amajana ne mu nzu yishira hamwe ry'ubugira neza ryegamiye idini aho bakorerwa yicarubozo n'amabi afatiye ku gitsina. Abantu barenga 170 harimo bamwe mu bigisha b'idini rya Islam bahagaritswe mu mukwabu yakozwe mu ntara ya Senghor na Negrise Mbilan. Bagirizwa gukorera amabi afatiye ku gitsina abo bana bari hagati y'umwaka umwe na 17 no kubahatira kubikoreranira hagati yabo. Igipolisi kivuga ko abana bato b'imyaka nk'itanu baturiwe hakoreshejwe ibiyiko bishushe kandi ntibahabwa akaryo ko kwivuza gushika aho baremba cyane. Abantu ibihumbi n'ibihumbi bimuwe bavanwa mu turere tw'ibiyaya ku mugwa mukuru wa Vietnam Hanoi mu gihe uruzi rutukura rwageze ku rugero rutari bwigere rushika ko mu myaka 20 iheze. Vietnam iriko ihura n'ingaruka z'igihuhusi yagi catemye kigatongora uburaruko gihitana abantu barenga 150. Ibinyamakuru vya leta bivuga ko n'imiburiburi abantu 22 bapfuye mu ntara ya Rakhine bazize umusozi wasenyutse kubera umwuzure. Abantu barenga 70 nibo bataraboneka irengero ryabo. Mu ntara ya Kaobang abajejwe gutabara batoye ibisigarira vya bisi yatwawe ku munsi wa mbere. Lu Ngop Dan se w'umuhungu yari muri iyo bisi yavuze ko byamugoye kwakira urufu rw'umuhungu wiwe.
Umuryango wacu n'ubu uracumiwe ntituvyumva. Uwo munsi narasezeye umuhungu wanje igihe yari agiye kuri kaminuza, none ryabaye rya nyuma nashoboye kuvugana nawe.
Perezida Biden avuga ko Israel itegerezwa gukora ibishoboka byose kugira ibishika ngo nko kwica uharanira agataka kazi na muntu afite ubwenegihugu bwa Amerika na Turikiya mu gihe cy'imyirekano mu karere kigaruriwe ka Cisjordani ntibizosubire kuba. Kandi Biden asigura ko uvurwa Ashimini Ezgeyagi rudashobora kwihanganirwa kandi ko ababikoze bategerezwa kubibazwa. Igisirikare cya Israel cyavuze ko Egi ashobora kuba yahitanywe n'amasasi ya Israel ariko ko atari we bashaka kurasa. Kare mu gitondo muri Cisjordani abanye Palestine bakora mu by'amagara y'abantu bavuze ko nimibi buri buri habanye Palestine batanu biciwe mu gitero cha drone cha Israel mu karere ka Tubas. Iyi ni BBC. Iduga ry'ibiciro ryariyongereye byihuta mu kwezi k'umunani mu kwezi kugira kabiri ryikurikiranya aho ibiciro by'amasoko ntangagubu byaduze cyane bifisemo uruhara ku bice birenga ica kabiri. Ariko iduga ry'ibiciro muri rusangi udashizemo indya n'amasoko ntangagubu bihindagurika cyane byo byaduze bukebuke kuruta uko byari byitezwe nk'uko biri mu biharuro bya vuba bya leta. Inkuru z'ubuvangatirane zerekeye ubutunzi zishobora kononera umukandida w'abademokrate yitoza mu kibanza cya perezida Kamala Harris naho yari yabyifashemo neza cyane mu kiganiro cya Rai kibaye nijoro kumbonesha kure n'uwo bahanganye Donald Trump. Mu gihe ikibazo cy'ubutunzi kizoba kiri ari ikintu gikomeye mu matora yimirije, abo bakandida bose bagihaririye ko cyane bagirizanya. Abategetsi bishyirahamwe ry'abakozi mu gisata c'indege muri Kenya bavuga ko bashize kumwumvikano wo kurangiza ihagarikwa ry'akazi ku kibuga c'indege cya mbere muri ico gihugu. Iryo hagarikwa ry'akazi ryari ryatumye igikorwa cyo gutwara abantu ku kibuga mpuzamakungu citiriwe Jomo Kenyatta kigenda nabi bituma ingenzi amajana n'amajana zisiba. Inkuru ya Richard Kagoe mugiye gushikirizwa na Frantine Kwizera.
Abakozi bo ku kibuga c'indege ca Kenya bahagaritse yegeregere yari yahungabanije ico kibuga gisanzwe gikoreshwa nk'ihuriro nyamukuru ry'abafata ingendo hirya no hino mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Abaserukira amashirahamwe haranira inyungu z'abakozi batangaje iyo ngingo inyuma y'ibiganiro n'abaserukira leta byafashe umunsi wose. Mu byo bumvikanye harimo yuko abaharanira inyungu z'abakozi bazoba bafise ububasha bwo gutuma ingingo badashimye mu itunganywa ry'ikibuga c'indege idashobora kuja mu ngiro kandi abagiye muri yegeregere bumvikanye yuko atazohanwa. Abakozi bari bagiye muri yegeregere biyamiriza integuro yo gukotesha ku kigo c'Ubuhindi Adani ico kibuga c'indege mu kiringo c'imyaka 30 ico kigo Adani naco kigasanura ico kibuga c'indege ku gaciro k'umuriyaridi w'amadolari. Iyo yegeregere yatumye ingenzi ziharugwa mu majana zigoma ku kibuga.
Tuje muri Amerika, umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajejwe imigenderanire Anthony Blinken ari i Kiev ari kumwe na mugenzi we w'Ubwongereza David Lammy kuganira ku zindi mfashanyo zohabwa Ukraine. Umushikiranganji wa mbere wa Ukraine Denis Shmyhal yaraganiriye ibiganiro na Lammy amuhamagarira kubarekurira gukoresha misile zirasakure z'Ubwongereza mu gutera hagati mu gihugu mu Burusiya mu gushobora kwikingira ibitero by'ico gihugu. Perezida Volodymyr Zelensky nawe araza kubandanya gusatira kuri ico kibazo niyahura nabo bagabo babiri. Amerika, Ubwongereza hamwe n'ibindi bihugu bicuditse bari baranse gufata iyo ngingo. Ibiro by'umukuru w'igihugu byaragabishije ko Uburusiya buzivuna nk'uko bibivuga mu buryo buhuye mu gihe bwoterwa n'ibigwanisho by'abanyaburaya bishika kure. Nina.
Urakoze Siriya kemuhawe nayo kuri ayo makuru aje kudushikiriza. Amakuru yacu mu karere tuyahere mu Rwanda. Inyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite hategekanijwe amatora y'abasenateri agomba kuba mu cyumweru gitaha. Aya ni amatora agomba kuba ku buryo buziguye kuko hatorwa abahagarariye abandi aho kuba amatora rusange. Ku basenateri 26, 12 ni bo bava mu rwego rw'igihugu bagatorwa n'abagize inzego njyanama z'imirenge n'uturere. Hari abashyirwaho n'umukuru w'igihugu ndetse n'abemezwa n'ihuriro ry'amashyaka na za kaminuza. Ni inkuru ya Jean-Claude Mwambutsa.
Abasenateri batatu bagenewe intara y'Amajyepfo bagomba kuva mu bakandida barindwi barimo abagore bane. Muri intara abagomba gutora ni inteko y'abantu 439 bagizwe n'abagize inama njyanama ku rwego rw'imirenge ndetse n'uturere 8 tugize intara y'Amajyepfo. Pelagia Uwera asanzwe ari umusenateri akaba yiyamamariza indi myaka 5 ari nayo igomba kubiya nyuma mu gihe yabatowe. Yabwiye BBC icyo ashyize imbere asaba amajwi.
Nyakubahwa Premier Ministre yatugejejeho gahunda y'igihugu yihutisha ibikorwa by'abanyarwanda mu nkingi zitandukanye mu mibereho myiza mu miyoborere no mu bukungu. mu nshingano rero z'urwego nka Sena haba harimo kugenzura ibyo bikorwa bya guverinoma. Urumva ibyo niba igihugu gishaka kwihuta mu iterambere nababa ndi bagomba gutanga za nama no kujya inama bagira abayobozi nabo baba bagomba kwihuta. Tuzarushaho gushyiramo imbaraga muri kwa gutanga ibitekerezo byubaka igihugu bishingiye ku bikorwa guverinoma iba yemereye abanyarwanda.
Mu nshingano za Sena harimo no kwegera abaturage, nyamara si benshi mu baturage bazi akamaro kayo. Madame Pelagia avuga ko umubare w'abagize Sena ari muto cyane kandi ikaba itaramara igihe kinini cyane ugereranije n'abadepite.
Kuba Sena itaramenyekana twanabishingira ku gihe uru rwego ruba rwaragiriyeho rwa Sena, ukareba n'igihe Inteko Ishinga Amategeko yagiriyeho ugiye mu mateka. Ni igihe gitandukanye. Abaturage rero bazi ko abo bazi bari mu Inteko Ishinga Amategeko n'abadepite, ariko nk'abasenateri kugira ngo tumenyekane nuko twegera abaturage tuba tugomba guhagarara kandi tugiye gukorera. Ibyo rero tuzabishyiramo imbaraga.
Inosa Yakaremye w'imyaka 41 niwe muto mu biyamamaza muri Intara y'Amajyepfo. Uyu mwarimu wa kaminuza avuga ko ashyize imbere inzira zose zatuma ubukungu bw'igihugu buzamuka. Ahantu asanga hatekerezwaho ni mu bihugu u Rwanda rwoherejemo abasirikare. Uretse kugarura amahoro, uyu mukandida avuga ko azaharanira ku Rwanda rwanashakisha amasoko muri bihugu kubera ijambo rumaze kwagira.
Muzarebe nk'igihugu cya Central Africa, Mozambique, Sudani y'Amajyepfo, twabaye inshuti magara. Nk'abantu bakiva muri ibyo bibazo dushobora kujyayo tugafata ibikorwa remezo byabo byazahaye, ari imihanda ngira ngo abagororwa bacu navuzeho nibo batangije igikorwa cyo kubaka imihanda bakoresheje amapave. Dushobora kujyayo, leta ikajya inegosiya ayo masoko, noneho natwe tukazamura ubukungu bwacu, tukaba igihugu gitanga amaserivisi mu myubakire, ngira ngo abagororwa bafungiyemo harimo abenjeniyeri, harimo abadogiteri, harimo abashakashatsi, harimo aba IT, tugatanga izo serivisi kuri ibyo bihugu twamaze kuba kugirana umubano wihariye nka Mozambique. Central Africa ni igihugu gikungahaye, dushobora kunegosiya tukabubakira imihanda.
Ibikorwa byo kwiyamamaza by'abasenateri birabera ku rwego rw'uturere bishyigikiwe na komisiyo y'amatora. Abiyamamaza barabikora ku giti cyabo badashyigikiwe n'amashyaka bakomokamo nk'uko bigenda ku badepite. Biteganijwe ko amatora y'abagize Sena azaba mu cyumweru gitaha ku matariki ya 16 ku batorwa mu gihugu cyose, ndetse na 17 ku bazatorwa mu barimu ba za kaminuza. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango, mu karere ka Muhanga.
Urakoze Jean Claude Mwambutsa. Makuru yacu tuyabandanyirize mu Burundi. Bamwe mu Barundi barangurira imirimo mu mahanga bita diaspora baranegura ingene batoroherezwa iyo baje gutanguza imigambi y'iterambere mu gihugu cyabo cy'amavukiro. Banegura kandi ibijyanye n'intwaro ibereye idashemeye, ukwikwega mu bisata bya leta, hamwe n'ibiturire bitangishwa na bamwe mu nzego z'igihugu. Basaba ko ho bihinduka rikomeye ku bijyanye n'ingene inzego zikora, bimwe mu bisata babona byotunganywa neza n'ikijyanye no gukwega ingenzi, hamwe n'icyo korohereza abanyamitahe. Babishikirije kuri wa kabiri mu nama bagiranye n'indongo zishasha za diaspora yabereye mu gisagara cha Bujumbura. Ni inkuru ya Jedasi Yihundi Mpundu.
Imwe mu ngorane n'abarundi ba mu mahanga bavuga ko bagira ngo nuko ibanki zo mu Burundi zitaborohereza mu kubaha amafaranga yabo baba barungitse, ngo bituma imigambi baba bashaka kurangurira mu Burundi dindira cyangwa igacerwa.
Maze hafi amahinga abiri hano, amahera y'amadolari naza ndungika kugira ngo nzoze gukoresha umugambi, na n'ubu sindayaronka. Bahari ifishi bambariye ngo nuzuze, narayujuje, ariko na n'ubu amahera sindayaronka. BCB muyikorere ko harimo mubabarire baze baranyarutsa gutanga amahera abantu baba barungitse.
Iki kibazo cyateye umutima uhagaze Gabriel Rufyiri arongoye ishyirahamwe Olcom rirwanya inyuruzwa n'isesagurwa ry'amatungo ya leta. Uyasanzwe ari inararibonye z'abarundi barangurira imirimo mu mahanga avuga ko badashobora kurera amaboko.
Ntushobora kuza ufite utwawe hanyuma guca utubura ntibishoboka, kandi ni rwawe mugabo turazi kwiyungurana ihari, ariko tuzofashanya twese kuko burya si kenshi curonga abana bariya b'abakuru. Mugabo tuzofasha icyo dushoboye cyose kugira ngo ibyo bibazo bishobore gutora umuti.
Ku bw'abarundi bo mu mahanga, kugira Burundi bushe ku iterambere nyaryo harakenewe ihinduka ridasanzwe mu myifato y'abarundi no kukuntu inzego zikora. Bemeza kwiyabazanya imitahe cyangwa imigambi mu Burundi, batangura kugira ingorane bageze ku kibuga cy'indege ngo barajuragizwa bigashika bagasabwa n'ibiturire, ngo birabagora no kuronka impusha, bamwe mbere bagateba bagasubira inyuma badakoze cyabazanye. Emmanuel Nkeshimana amaze imyaka 26 akorera muri Afrika y'Epfo.
Nashaka duhanurane nabo dusanga ngaha kubera iki uzanye proje aha umengo abo muyikorana bazi gusakuranwa. Rero nashaka ndabukuntu kebura abantu bari basanzwe ngaha mu Burundi babonye mu diaspora ndabonye ko babonye ivyamwa byo kwamurako.
Bamwe mu Barundi babo mu mahanga bavuga ko iyo bazanye imigambi mu Burundi bisanga mu ngorane z'ubutungane mu buryo budasiguritse maze imanza zikadindira. Janine Shadi aba mu Bubirigi amaze umwaka ari karaburanira umugambi wiwe.
Kandi bibimbaye ko kuri uyu mwaka wonyine cyangwa umwaka uheze kuva muri 2021 n'ukuri murabe ingene muza muradufasha. Novuga ko ari ubumuga ni kuva hasi kuduga sineguye cyane bose ari ahantu banyakiriye neza. Mugabo ariho n'ahandi vraiment babona ati bitwaza ko ndi mu diaspora fise amahera fise iki bakibagira ko umwanya nicaye ngaha ntariko ndinjiza. Kandi nivyo najemo zari vya projet nagira ndemane projet yo gufasha abadamu bo mwibarabara n'abana banawe nikora ngaho byose byarafuye kubera ico gikorwa canje kitarangutse.
Samuel Ndayiragije arongoye diaspora ndundu avuga ko izo ngorane zose bagiye kuzicarira kugira uruhara rwayo rwongerekane mu iterambere ry'u Burundi. Ariko ingorane nyamukuru nuko gushika ubu igitigiri c'abarundi baba mu mahanga kitazwi n'amafaranga binjiriza u Burundi ntazwi. Ndayiragije avuga ko agiye guhera hanyene kugira ibintu bitomoke neza.
Mbega ba diaspora bangana gute? Ntabwo turunze mugabo nk'umurongozi arongoye diaspora idasinzira yunze ubumwe kandi ibikorwa hazongera mu mwaka uza tubanze bose. Mu minsi iri imbere tuzongera database ya diaspora amahera ba diaspora bangana batangana gute ntarenze mugabo tugomba kugerageza gukanaliza mu minsi iri imbere kugira ngo turabe ingene tubona ko aba diaspora ku by'ukuri bariko baraterera biciye mu nzira zizwi n'amategeko.
Jiridasi Hundi Mpundu i Bujumbura.
Urakoze Jiridasi Hundi Mpundu. Inama yabaye jo murantunga ubu ni saa 11:46 muri studio za BBC i London. Ni saa 12:46 nyene mu Rwanda no mu Burundi. Amakuru yacu arabandanya inyuma y'akaruhuko gato. Amakuru yacu turabandanyirize muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Abakozi bo mu buvuzi muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo bahanganye n'ikiza cy'ibihara by'inkende canke Mpox babwiye BBC ko bihebuye. Twahawe uruhusha rudasanzwe rwo kwinjira mu kigo kivurirwamo Mpox muri Kivu mu bumanuko na karere kagwiyemo iyo ngwara kurusha abandi ku isi, aho ibitigiri by'abandura biguma biduga ariko abaganga baho bavuga ko ata makuru bafise yajyari bazoronswa icanco kandi ko n'ibikoresho biriko birabaherana banacitse n'intege. Iki ni kiganiro kidasanzwe cyakozwe na Simi Joalosho mwumva mu ijwi rya Yvette Kabatesi.
Amajwi y'abana barira niyo yumvikana hano. Uko umubare w'abarwayi wiyongera ni nako n'abato bagenda bafatwa kurushaho. Murura Barume niwe muto mu barwayi ba Mpox cyangwa ubushita bw'inkende mu bitaro by'agace ka Ruiro, akaba amaze ibyumweru bine gusa avutse. N'agahinda gakomeye kuri nyina Faraja Rukara w'imyaka 18 ubyaye bwa mbere.
Niko nasikiye rwe na niruma.
Birambabaza kubona umwana wanje w'imfura arembejwe n'iki kiza. Mfise agahinda kenshi mu mutima wanje. Ni ingwara mbi kandi iteye ubwoba.
Kabisa niko nasikiye rwe na luma sana.
Abantu benshi muri aka gace ni ubwa mbere bahura n'iki cyorezo. Beatrice Kacera yirukankiye kuri ibi bitaro n'ubwoba bwinshi azanye umwuzukuru we w'imyaka 3.
Ndabona tu mutoto anagonjwa.
Nabonye umwana arwara. Sinarinzi nuko indwara yitwa. Ntabwo twategereza ko abana ndetse n'abantu bakuru bapfa nibaza n'inkingo.
Muziletela.
Mu byumweru birenga 3 gusa bishize, ibi bitaro byari bisanzwe bivura indwara nyinshi zitandukanye. Byakiraga hafi abarwayi 80 ku kwezi. Ariko icyorezo cyarakomeye biba ngombwa ko bahahindura ahavurirwa Mpox cyangwa ubushita bw'inkende gusa. Kugeza ubu bimaze kwakira hafi abarwayi 200 mu byumweru 3. Abakozi b'ubuzima bavuga ko guverinema nitagira icyo ikora vuba ibintu bizarushaho gukomera. Gukomeza kugira umurava ni ibintu bitoroshye ku baforomo nka Emmanuel Fikiri umaze imyaka inakora muri ibi bitaro. Buri munsi abafite impungenge ko ashobora kurwara Mpox ndetse akayanduza n'abana be bafite imyaka 7-5 n'umuto ufite umwaka umwe.
Twabonye ku mbuga hwaniro bavuga ko inkingo zabonetse. Wabonye ukuntu nkora ku bagwayi kubera ko ariko kazi kanje nk'umuforoma. Turasaba rero leta kudufasha ikabanza ikaduha inkingo.
Ibi ni nako bimeze no kuri mugenzi we Dr. Pacific Karenzo wiboneye aho biba ngombwa ko barwayi be basangira uburiri.
Muzabona ko abarwayi banaryama hasi. Naho ku bindi bibazo abakozi nta bushake bwo gukora bafite, ibikoresho byo kwikingira ubwabyo ntibihagije. Tugerageza gukora uko dushoboye ngo tuvure abarwayi ndetse tunirinde ubwacu, ariko ntibivuze yuko tutayandura.
Aka karere ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kamaze hafi imyaka 30 kari mu ntambara yo kurengera ubutaka bwabo bukungahaye ku mabuye y'agaciro, mu gihe guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo Jean-Jacques Purusi Sadiki avuga ko guverinema ikora uko ishoboye ngo ihe abaganga ibyo bakeneye. Yabwiye BBC ko intambara iri muri ako gace bayitangaho byinshi kandi ibintu birushaho gukomera.
We are facing many challenges. We don't have roads.
Twugarijwe n'ibibazo byinshi. Nitugira amabarabara. Intambara nayo irabandanya. Duhaye indaro ibihumbi n'ibihumbi by'abantu bahunze. Amafaranga menshi akoreshwa mu guhangana n'ibibazo biterwa n'intambara. Ubu ngiye kuja irwaro ubwanje, ndabaha ibyo dufise nk'ubufasha bwa mbere. Nizeye ko tuzotsinda.
Icyo cyizere ariko ntigifitwe n'abakozi bo mu kigo kiriho cyakira abanduye icyorezo cya Mpox cyangwa ubushita bw'inkende, aho imbaraga bashyira mu mirimo yabo zatumye kugeza ubu ntawe kirica. Biyemeje gukomeza gukora nubwo batabona neza ejo hazaza.
Iyo yari inkuru ya Simi Joalosho. Ubu naho tujye muri Amerika. Ku nshuro ya mbere Donald Trump aserukira umugambwe w'abarepublikani n'icegera cy'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Kamala Harris ahagarariye umugambwe w'abademokrate bahuriye mu kiganiro giciye kuri televiziyo ikibiriraho. Ikiganiro cabayemo guharira gukomeye ku bijyanye n'ubutunzi, abimukira, gukorora inda n'indi migambi n'imigabo imigambwe yabo yashyize imbere mu kwiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu yitezwe mu kwezi kwa 11. Benga, ninde muri bo yitwaye neza muri ico kiganiro? Ikibazo nabanje kubaza Joseph Sebarenzi, umusesenguzi mu vya politike aba muri Amerika.
Mu kiganiro mpaka cyabaye ejo, abantu bagikurikiranye cyane cyane abasesenguzi barasanga ko Kamala Harris wo mu shyaka ry'abademokrate ari we witwaye neza kurusha Donald Trump wo mu shyaka ry'abarepublican. Kamala yaje ubona yiteguye neza, ubona ku bibazo byinshi abantu bibaza abitangira ibisubizo bigaragara, cyane cyane urebye abantu niwe bari bateze amaso bagira ngo bamenye kurushaho, kuko abantu bari basanzwe bazi Donald Trump, kuko Donald Trump ubu wa gatatu yiyamamaza ku mwanya w'ubuperezida. Iyo n'amagambo yavugaga n'uburyo yavugaga ubona asobanukiwe, abantu bavuga yuko bitwaye neza.
Bikuru bikuru mu byo baganiriye ni ibihe?
Ibintu birano n'ubukungu bundi muri rusange abantu bavuga yuko Trump ari wabitunganya neza, nubwo Kamala yasobanuraga yerekana ko hari ibintu byinshi azakora kugira ngo afashe abantu baciriritse. Mu gihe Trump akunze kuvuga yuko azagabanura imisoro cyane, ibyo rero bigira ingaruka nziza ku bantu bo bakire cyane b'abamiliyoneri n'ababiliyoneri. Kamala ariko hari ibintu yavugaga avuga ati abantu bagiye kugura inzu ubwa mbere ko bazabafasha bazabaha inkunga y'ibihumbi 25 by'amadolari. Anavuga ko abantu baciriritse bashaka gukora ibintu by'ubucuruzi ko we muri porogaramu ye ko azabaha nk'ibihumbi 50 kugira ngo ushobore gutangira ubwo bucuruzi, n'abantu bakibyara ko abaha nk'ibihumbi 600. Hari nk'ibyo izo ngero agiye atanga ku buryo hari ikintu wenda hari bihindura. Ikindi bagiye bavuga ni nka kiriya kintu cyo gukura mu inda. Abarepublican ni ukuvuga ba Trump ibyo bintu barabyanga, ariko abademokrate bo babishyira imbere cyane. Icyo rero cyajemo cyane ni ibintu birebana n'abimukira. Abimukira ubundi abademokrate bakunze kuborohereza kurusha abarepublican.
Kuba batavuze ku bijyanye na Afurika, none ibyo ntibyerekana ko mu migambi n'imigabo yabo atacu bafite bazofasha Afurika?
Ntabwo bigize bavuga Afurika na gatoya, kubera ngira ngo ko icyo kibazo ntabwo kigize kibazwa nta nubwo nabo ubwabo muri gahunda bafite ubukungu muri gahunda bafite imubanye n'amahanga bigize bakigarukaho bigaragaza rero ko mu by'ukuri wenda hari Afurika atari priority kuri kuko bigize bavuga ibihugu by'Iburayi bavuga Ubushinwa bavuga intambara yo muri Ukraine ariko Afurika ntabwo yajemo ntabwo bivuga yuko nta batayifiteho gahunda barayifite ariko yenda si priorite ngira ngo uribuka ko nka President Trump ubwo ari president ntabwo yigeze asura Afurika ibyo rero bishobora kuba byerekana ko wenda atari priorite kuri we Kamala nawe ariko kuba ari umwirabura bivuga rero ko afitanye ahahuriye na Afurika byagaragaza ko we rwose buri ashobora kuzasura Afurika cyangwa se ngo Trump nawe kuri aramutsatsinze ko yasura Afurika
Ibyo none hari ico bizohindura ku matora ategekanyijwe mu kwezi kwa 11 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Birashoboka ariko hari n'igihe bidashoboka kuko burya kuvuga ko umuntu yitwaye neza mu biganiro mpaka ntabwo ibyo ngibyo bivuga ko umuntu ari uzatsinda ngira ngo twarebera no ku mateka abantu bakurikiranye ikiganiro mpaka cyabaye hagati ya Donald Trump mu 2016 cyo kiganiro gikoranaga na Hillary Clinton. Icyo gihe abantu byagaragaraga ko rwose Hillary Clinton ari ubitwaye neza ko yamurushije ariko Trump ntibaje gutsinda ndetse no mu 2004 habaye ikiganiro mpaka hagati ya George Bush n'undi witwa John Kerry icyo gihe byagaragaraga rwose ko John Kerry ari we wamurushije ariko George Bush yaratsinze
Oya Joseph Sebarenzi Mu kiganiro runana cyo kuri wa kane twabateguriye
Shingura disuzu nta makuru. Ubwo bwo kubona nta matsiko mfite?
Ariko nawe rero inkuru zawe. Ubwo se ufite amatsiko y'iki kandi?
Ahubwo nawe kwiraza inyanza kwawe ni umunsi. Ubuse nta mapine y'imodoka mbona hangaha mu mbuga. Cyangwa wagize ngo nta maso ngira di.
Ese nayo mapine y'imodoka uvuga yishushanije hano?
Hee, nyine. Ubwo se tuvuge ko nta nkuru nziza irimo ara.
Ni saa 12:45 kuri BBC. Unaho n'umwanya w'ikiganiro cy'inkino.
Imikino kuri BBC yahuza imiryango.
Mwireho neza amakuru y'imikino nyahereye mu Rwanda kuri Stade Amahoro. Ni ku munsi w'ejo abafana ibihumbi bari buzuye ikibuga cy'amahoro bishimiye ikipe y'igihugu Amavubi ubwo yari maze kunganya na Nigeria Super Eagles ubusa ku busa mu mikino y'amajonjora gushaka itike y'igikombe cy'Afrika kizakinirwa muri Maroc umwaka utaha ikipe ya Nigeria yuzuye abakinnyi bayo b'ibihangange nka Victor Osimhen winjiye masimbura na Ademola Lookman ukinira ikipe ya Atalanta bananiwe gutsinda Amavubi yakiri umukino watunguye abatari bake mu bawurebye
Nigeria ni ikipe ikomeye yari ifite abapro ariko ku ruhande rw'u Rwanda nago Rwanda rwigeze rukangwa n'icyo kintu n'icyo cyonyine uruhande rw'u Rwanda baje biteguye yuko batari butsindwe na Nigeria kuko ari abantu babarenze n'icyo cyonyine ku giti cyanjye nk'umunyarwanda wafanaga Amavubi nkurikije Nigeria abakinnyi bayo uburyo ikunda kuba ihagaze mu marushanwa mpuzamahanga cyangwa hirya no hino numvaga ko Nigeria dutsinda nk'igitego kimwe cyangwa bibiri ku busa nago numvaga ko turi bonganye
Nigeria nakomeye gukurikije muri Afrika n'emwe ekipe akomeye ariko natwe turakomeye n'icyo bigandi ko bigaragara so twitwaye neza ariko iwabo tuzabahonda
natungwe ibintu byitwa kibuga ruba ari abakinnyi twakinye ari abakinnyi ba Nigeria bari bageze hano ku kibuga cyacu imikinire yabo n'abantu ba professional cyane abantu bakina mu makipe akomeye cyane kuba tunganyiriza hano tubanakinye umukino mwiza nk'uwo twakinye hano ibintu byiza cyane
Uko kunganya kwatumye Nigeria ikomeza kuyobora itsinda rya kane n'amanota 4 mu wundi mukino muri iryo tsinda Benin yatsinze Libya ibitego bibiri kuri kimwe ijya ku mwanya wa kabiri n'amanota 3 mu gihe u Rwanda ruri ku mwanya wa gatatu n'amanota 2 mu yandi makipe yo mu karere Tanzania Taifa Stars yatsinze Guinea bibiri kuri kimwe naho Kenya Harambee Stars itsinda Namibia ibitego bibiri kuri kimwe
Urakoze Yves Bucana hamakuru yacu no musagarukiye ngaha mwakoze kudutega amatwi mugire joro giza mwese murakoze
Thank you.